mukije nanone banywanyi bacu mukurikira makuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza. Twarabasezeraniye ko igihe cyose tuzabatoronsa makuru yihuta tuzayabashitsa ko igihe cyose ndetse naho muherereye hose. Amakuru yihuta twari twababwiye ku munsi w'ejo yuko hari amakuru dufise yuko General Major Godefroid Niyombare yoba ari mu gihugu cy'u Burundi ngavuye mu mashamba ya Repubulika iharanira muri Demokarasi ya Kongo, ariko hakaba hari amakuru twari twaronse yuko Godefroid Niyombare ngo yoba afise abasirikare benshi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha akaba ari muri Kongo. Amakuru rero dufise n'ubundi yose araza gushamikira kuri iyo ngingo nyene mbejeje kubabwira, ndetse twumvirize ubutumwa General Major Godefroid Niyombare arungikiye abategetsi b'u Burundi barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi, abashikiranganji ndetse na bamustanteri. Amakuru rero yose turaza kuyumviriza mu buryo bw'idonido. Ejo nari nababwiye yuko ndiko ndabakorera amatohoza kugira tumenye neza ndetse twumvirize amajwi ya Niyombare. None rero duhejeje kuyaronka twifashishije abamenyeshamakuru bacu bakorera irya nino mu karere k'Afurika y'Ubuseruko, turonsa amakuru rero yuko Godefroid Niyombare harungikiye ubutumwa abategetsi b'u Burundi. Turaza kubwumviriza bwose mu buryo bw'idonido. Aba rero mbashimira ingene mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubatunganiriza vya misi yose. Turazi neza ko mukunda amakuru n'ibiganiro tubatunganiriza. Aba rero icyo ngusaba ari ugufyonda subscribe gusa, nta kindi kintu na kimwe ngusaba, urafyonda subscribe maze turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twabatunganirije. Gufyonda subscribe ni ukumanuka munsi iyi video karaba iburyo bwawe ahanditse subscribe, nimba ukoresha ururimi rw'icyongereza ugafyonda ko, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa uraraba ahanditse sabone ufyonde ko, maze turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro vyacu. Nimba ibiganiro tubashitsa ko wumva ari ibiganiro byiza wabisangiza n'abagenzi bawe, nabo bakabasha kumviriza ubu butumwa bwose Godefroid Niyombare arungikiye abategetsi b'u Burundi. Nari nababwiye yuko bivuga yuko ngo yoba ariko arategura indi coup d'etat. Murazi neza ko yagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umwisi Petero Nkurunziza bikanka, ariko ngo kuva yashika aho yahungiye hakaba byaragiye bivugwa cyane ko atigeze arekera kurondera abasoda binjira mu mugwi we w'abagwanyi uvuga yuko uza gutembagaza ubutegetsi bwa leta ya Gitega. Amakuru rero yose hadushikiye ngira ngo yose turaza kuyumviriza mu butumwa arungitse Godefroid Niyombare. Mwese rero mugiye kubwumviriza aho muherereye hirya n'ino, nkaba mbahaye ikaze kugira tubane ndetse tuze no kumviriza neza ubu butumwa bwa General Major Godefroid Niyombare. Aho woba ugiye kubwumviriza hose uherereye, nimba uri mu gihugu cy'u Burundi, intara yose uherereyemwo, niba kandi uherereye mu bihugu bibanyi, ndavuga u Rwanda, igihugu kibanye cya Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo, abari mu gihugu cya Uganda, abari mu gihugu cya Tanzania, Kenya ndetse n'irya nino ku mugabane wa Afurika mwese, ndabahaye ikaze muri aya makuru cyane cyane tugiye kumviriza ubu butumwa bwa Godefroid Niyombare, ambasaderi General Major, umusirikare akomeye cyane ndetse yanahawe kurongora igisirikare cy'u Burundi. Akaba rero afise byinshi asigura ndetse ashikirije abategetsi b'u Burundi. Reka tumuhe akanya twumvirize byose ivyo arungikiye abategetsi b'u Burundi. Nibibagire gufyonda subscribe kugira ngo igihe cyose turonse amakuru mwene nkaya uraje uba mu bambere bayaronka. Godefroid Niyombare hari byinshi agiye kuvuka ngaha, ndetse ubutumwa buraba abategetsi bose b'u Burundi ndetse n'abanyagihugu twese. Nkaba mbahaye ikaze, reka twumvirize ubutumwa baga General Major ambasaderi Godefroid Niyombare.
Ijambo rishikirijwe n'umuhuza w'ibikorwa mukuru w'umuhari Forebu n'imihari biyunze ariyo Coalition des Patriotes AGP na RFPB inaimuka ku Ruzogi, aho amarira n'amaganya ari yahindutse ingaburo y'Abarundi. Ubundi mwaka urarangiye, Abarundi bangajwe bakigorewe mu gahinga aho basanzweyo n'abandi batari bake. Ubundi mwaka urarangiye, Abarundi bacijijanya imitima bibaza ikizobakura mu kaga batewe n'intwaro yihaye kubafukama mu nda. Ubundi mwaka urarangiye, Abarundi bacijijanya imitima bibaza ikizobakura mu kaga batewe n'intwaro yihaye kubafukama mu nda, ikabaca mu yandi makungu, Uburundi bukaba agashinyaguro kabahita. Barundi, Barundikazi, kubandi si gihe nk'iki, ni gihe cy'umunezero, kuko ari igihe cyo kwitegereza umwimbi w'umwaka, igihe cyo kwirimbura mu bikorwa byawe by'iterambere, ukaraba intambwe ugeze ko, aho byakugoye ukiha imigambi yo kwakosora kugira ngo wihe intango nshasha izogushikana ku iterambere wifuza. Ariko ku bandi, umwaka nk'uyu ukuraba ni nko kuraba inzu iko irayigira, yigirana utwawe n'abawe, iriko irasha kandi itarazima. Ukuraba umwaka nk'uyu ni nko kuraba uruzi rwuzuye ruriko rutwara abantu n'ibintu, kandi ikirere kiciraburaniwe. Si gihe cyo kuririmba, ni gihe cy'igihirahiro, ni gihe cyandiho ntariho, ni gihe umurundi wese yibaza icyo yokora kugira ngo akaranda kari mu gihugu gahagarare, maze Abarundi atanumwe avuyemwo basubira banezeregwe no kwitwa Abarundi, barime bimbura utwabo, batunezeregwe ataruhuha, eka atankota ibari hejuru. Barundi, Barundikazi, iki ni gihe umurundi wese yisuzuma akaraba akigoro kiwe mu nzira kurohora igihugu cacu cadazwe n'umwina w'ubutegetsi bw'abantu biyemeje kunangirira Abarundi ku ntwaro inyuranye n'amategeko, intwaro inyuranywe n'iryo Abarundi bayaze kugira ngo babane mu mahoro n'umwumvikano. Mu bihe nk'ibi usubije amaso inyuma ukaraba utwigoro twaba n'abariya kugira ngo ibintu bisubire mu nzira nzima bikaba iby'ubusa, hari abaca bibaza ko ibintu byabuze umuti, ku buryo bumvise agakekezo kabiyemeje ikibi bajya mu iheburo bati nta kigishoboka, bati aka kaga tuzogahoramwo twame mu gahotoro, abangajwe nabo baherere iyo bagiye. Twagira tubahumurize tuti humure, ibintu ntibizohoruko, kuko n'uyo bashize muri ayo mabi uyabangaje ntazokwamaho. Ahubwo iki gihe nikitubere icyo kwisuzuma no gufata ingingo zituma ibintu bihinduka, twisunze ivyigwa twakuye mu twigoro atacyo twavuyemwo, umwe wese canke bamwe bose bagiye baragira. N'umwanya wo kwegerana kuruta tugahanga se kibi. Ukwitanga kw'abantu n'imigwi umwe wese canke bamwe bose ku giti cyabo byaragize icyo bifasha, ariko ntibyashoboye kudushikana ku ihangiro rikuru ryo kubohora igihugu. Abaruhijwe n'abaremerewe n'iyo ntwaro y'agahotoro, harageze ko duhinda ikibiri tukimagiza se kibi, maze umuco usubire kurasira Uburundi n'Abarundi. Aha tukaba tutorengana tudashimiye imihari imaze kwiyemeza kuzuzana ikaja hamwe muri iyo ntumbero, ariyo fore bombo z'igihugu, Coalition des Patriotes, AGP na RFPB intahemuka ku ruzogi. Tukanakenguruka n'utwigoro tugaragara turiko tugigwa n'aba canke bariya mu migwi canke mu mashirahamwe atandukanye muri iyo ntumbero yo kwegerana no gusenyera ku mugozi umwe. Ku bavandimwe bakizivugiriza mu mibindi banezerewe n'amakuba ya bene wabo mu gushyigikira ubwo butegetsi bwafukamye mu nda Uburundi n'Abarundi, tubabwira tuti va ibujimu muji buntu na hanga ridahanguka, kandi nta maraso y'inzira karengane yijana aguma semerera asaba guhogwa. Intwaro yose iracirwa urubanza bivanye n'ingene yitwara, maze abayo bakaruhira kwishura ibibi byayo. Nta wunesha uwo basangiye igihugu, kuko bisa no kwikubita, ntayikubita ngo yineshe, uruhande rukubise n'urukubitswe biguma bigitse umubiri umwe kandi ku buryo ubucanke buriya ubwo babare izo mpande zose zigize uwo mubiri zizobusangira barundi kazi witegereje ingene iyo leta y'inyagano yashize ibiti mu matwi ikihoza akamo kabayikebura igahitamwo kwibandaniriza icyo yita imigambi yo gutsimbataza ube gito bwayo ngo n'ubutegetsi hari abo kwibaza ngo ibintu byararangiye bati batsinze rurayi ihibambewe aho bariko bararendegerera nyene niho hari amahonero yabo ahacu nta ngingo nimwe tubona ikaze iyo leta iriko irafata irota yafashe muri ndamukiza 2015 aho yahitamwo guhonyanga iryo bwirizwa shingiro n'amasezerano y'amahoro rikomokako rero iyo umuntu akunyaze itongo ntazwi ishinga n'ivyo ariko arikoreramwo nuko ariko aritunganya urazwi ishinga n'ingene utunganirizwa ukarisubizwa urazwi ishinga n'ingene uribohotse icyo nicyo kituraza ruhunda nayo ingingo zose zishwe mu ngiro niyo leta y'inyagano usivye ko tutazemera izizorengana nizizoba zatonani kumenesha ariko nta majambo tuzozitako kuko zinyoranye n'amategeko kabanyene kuzishira mu ngiro nico gituma nyabona muri ibi bihe dutanguye umwaka mushasha duhamagarira abarundi bose iyo bava bakagera guhaguruka nk'umuntu umwe tukagwanya ubwo butegetsi bw'agahotoro n'agakinyizo barundi kazi naho mwumva ibintu bitoroshe kubagiriwe ubuntu tukaba tugihema abatayatanywe n'ubugi bw'inkota ya Nkurunziza n'ibindi biza bitandukanye byahitanye abasa nkatwe nimuze dukengurukire Rurema iyo yatuzigamye ikadushikana kuri uno munsi twongere tumusabe aduhezagire umwe wese mu nshingano ziwe ahagurukire amahoro n'ubumwe kuri bose abari mu nzego z'umutekano bibuke umuhamagaro wabo kurengeye na kure uguca amahera batabare u Burundi abarundi bose basubire mu byabo no mu babo u Burundi tubuture amaboko umutima n'ubuzima Imana ibuhangaze Sekibi aganzwe ubutakigaruka tugire u Burundi bwiteka Ambassadeur General Major Godefroid Niyombare.